kana kuna vava nazvina business vari kuramba vakangosumudzira mutengo aiwa varege vakadaro pindai mumashopu evava dzikisa mutengo uyo anenge achidhurisa kwete tiri kuvarongera yavo shamu iri kugadzikwa zvakanaka nakaiswa.